Nyangwe chekufura musoro asindiwe murizi wacho Ita utoshinga kuti zvibudikira uenda mberi
Kuraicha naya chete zvizvarinosvika kutsa mukoma panga Concurrent Kidza vautsi
Zinonga nonga mbuva yevisa iyo Wadaro
Yeah, the fellow you Kita seiko aufukiza taulu nyangwe ukaramba kumwambura uchagesa chete kuchindo kuchindo kikidi oh, oh, oh.